nwa Chineke nwee ife chọrọ ime na-emere Chineke na-emere ndị mmadụ. Ife iji ife dịka 10,000 wee mee, onye ọzọ ịnọchiri anya chọọ ime oji 1,000,000 mee 1,000,000 1,000,000 maka obere ego ego. Biko, ụdị ife afọ adọrọ mma, ọ dọrọ mma, ọ bụ na ị na-eme ịkwụsị ya. A sọrọ m gị eme n'ife n'ụzọ ọzọ ka e weta ego ka e lụọ ọrụ, mana na-ekwu eziokwu, ọ dị mma nnukwu. Ife ka anyị na-ekwu na ọ bụrụ na ịma ife dị mma, ị jụ na ị gara eme. O nwere ife ma, o nwere ife ma. I'm looking at the time, so I will go straight away into the cola, not something. Don't worry, I'm not reading the work, I'm just lecturing. There is something I want to show before I give that introduction. Obona Frank and Andot Fano. Omwel Mwepele, Ifenga Achoka, ijide n'aka ọ na akwụkwọ a ka esi were mepụta ife n'afọ ịnụrụ anaghị ịma na ịnụgo ihe niile enwe ike fakwusi anyị nwebụrụzi okwu ọzọ asa na ife a na-ekwu agwụ agụ. Biko ka anyị ga-enye ntị obere.
Jikọtara Igbo ọjị dị nsọ, ọjị na-egosi omenala jikọtara Igbo.
Mgbe anyị na-enye ọjị ka nji n'aka wee na-akpọku Olise bi n'igwe, ọjị anakwanụ na-edu onye ụjọ. Ndụ ka anyị na-ayọ, anyị wee na-akpọku nna anyị n'igwe, na ọ ga-atakwa n'ọjị n'ogbe. Anyị bụ ndị okere ga-ata n'ahịrị n'ahịrị. Biko, nyakwala anyị ama uke, ma nke abụ ma nke nkwọ ma nke oye. Ya na-ezere anyị ndị ajọ mmadụ, ọ bụ ayịyọ ka anyị na-ayọ. Anyị wee jide ọjị n'aka wee na-akpọku ya. Ele ana be anyị si agba ama gworo ya si ere ahụ gbara anyị ama ndị ajọ mmadụ ka anyị na-eze na-eze ogwu ha ọgụ egwu ka o mechụọla anyị emechụ. Maka ihe anyị ji n'aka bụ ihe nsọ okere eke, ọ bịa ka anyị ji wee jide na-ayọ osi onye ike aka anyị na anyị kpọkụcha anya na anyị ma na oji aza anyị maka anyị wụ ụmụazị na-agwụ ahụ na-agwọ n'agwọ. Ekenekwa ụmụ ndị Igbo ise oji alụrụ nsị.
Yoruba na akwa ya ko, ha ebona oji olu ebodi ti ti enwe na libo nke mbu oji mwa oji mwa oji firifi oji akuru kapo oji ogbi oji akuru ogbi obi nke buo oji okana abo oji okana abo nke na akpo oji gboro mo bo oji awusa nke ato apanye moji oji gbori ito makolo ni ito oto nunu oji ikenga oji dike oji echichi apanye moji gbori ina makolo ni ina onodo oji okana ano oji okana ano oji udo oji udo oji amana ngozi oji eke na ano ubosi na ano afo nkwo eke orie oji nwoke na nwanyi ibon iboku oburu ina onya oji ezinụlọ ọchịkọ maka nwoke na nwanyi ọchịkọ abanye ma oji gbara ise maka olu onye ise osenye ewu oji gbara ise a na-akpụ ya oji ụba maka ọ dị aka otu a ọdị otu a aka ụba oji ụba oji ụba n'aka oji ọmụmụ oji mmụba ọ na-amụba amụba oji aka na-ese oji aka na ọkpa agwa ọdị ya ise ise ize na ize ọ bụrụ iri apanye ma oji gbara isii maka olu onye isi osiri n'ọkụ olu onye isi osiri n'ọkụ oji ọgbụgba ndụ ọjọọ ọgbụgba ndụ mmụọ na mmadụ mmụọ na mmadụ otu ọ ka ọ dị ọjọ orikọ orikọ mmụọ na mmadụ ọjị ndị ichie ọjị ndị ichie ndị mbụ na ndị egede mbụ na egede ọkwụ mgbe nnakọ ndị mbụ na ndị egede apanye m ọjị gbara asaa maka olu na asaa ọsala ọkụ ọsala ọkụ ọsala ọkụ asaa mmadụ asaa mmụọ ọjị asaa mmadụ asaa mmụọ ọkwụ ma ivu olulu asaa mmadụ asaa mmụọ ọjị ogbu evi ọjị kpụrụ gede kpụrụ gede kpụrụ gede maka ọ bụ suru gede ọkwụ mara suru gede bụ egwu ndị mmụọ suru gede bụ egwu ndị mmụọ ọjị ọzọ na amụma ọjị ọzọ na amụma ọjị omume na mmemme ọjị iwu na ikpe ejighị ebe ikpe ejighị ebe ikpe apanye m ọjị gbara asatọ maka ọrụ na asatọ ọchịkọ ewu ọjị a na-akpụ ya ọjị kpakpamkpa ndụ ọjị gbalụ asatọ ayatakwa ya ata ayatakwa ya ata ayata ya ata wee dị gabazịa ihe mmụta dị n'ọjị maka oge adịrọzi ihe dị n'ọjị bụ na ọ na-anọkọta ọnụ ma ọgbara ofu ma ọgbara ibu ọgbara ịtọ ịnọ ise isii asaa wee dịrị gabazịa ibe ka mkpa ọha anọkọta ọnụ nwee ofu obi nwee ofu echiche nwee ofu ọnụ na-anụ ofu ọrụ na-abụ ndị igbo biko dododo ka anyị jikọ obi ọnụ nọkọta ọnụ ka ọjị na-alụ ọrụ ọ na-apụta ife na ndụ anyị udo dịrị unu
omenala igbo gadilili no omenala igbo gadilili nkụ dị na mba na-eghele mba nni igbo bụ igbo na luenu no igbo anambara na lutenu no ọkwa n'ọjị ka ndị igbo ji ahịa chukwu ibe mgbe gburu gbo igbo bụ igbo n'ọjị abịa oselụka nwa ọhabaze n'ọjị abịa mụọ na mmadụ nwake n'ọjị ka naba na wee kiri iwe ụmụ igbo na na-ekiri igwe opita nwa eji ọhụ mgbe na-akụ n'ezi na-atụ egwu sakụsari owu maga na ọdọrọ ili anụ ụmụ igbo ka anyị na-alụ ute ụlọ ka anyị na-elu ọnụ ụlọ wee dozie ebe anyị ka ihu ọjị ọ na-agachi iwu ụtụtụ ka ọkpa ewele ọjị ọdọ a na aka na ntị wa naba na anụlụ ọnụ ọjị o ibe dị mma ma lụọ onye aka ibe dị mma lụkwa anyị aka igbo ekelekwe mụ ụnụ
daalụ daalụ nyekere m abụzi 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 na oge adụrọ ụnụ fọ na lekchọ agwụgwọ ọgwụbere ọ maka ndị ume na-amabụ ọ dị ụzọ ife na-atọ a na-agọ agọ n'ala igbo a na-agọ mmụọ ọ bụrụ eziokwu na-agọ ọfọ ọ bụrụ eziokwu na-agọ ọjị o nwere ihe ọzọ a na-agọkwa mana anya ga-ekwu nke afọ na ebe a na-agọ iku a na-akpọ iyi nke afọ enwere ife ọbụ O nwere ife jikọtalụ ọfọ mmụọ na gịnị? Ọjị. Na-ekwe na oji ọjị ejighị ọfọ n'ụwa. Oji ọjị ejighị ọfọ na-ejikwe m ọfọ n'aka o. Onye ka ọbụ ọjị ya jidekwa ọfọ n'aka ya, ọjị bụ n'oli bido ya, ọ maghị gọlụ ọfọ n'aba o. Oji ọjị ejighị ọfọ na-ejikwe m ọfọ n'aka o. Nwanza ataba ọjị, ọgụ aka na ọkụ ọzọ. Nwanza ata ọjị, anyị na-aka shi abụ nshi kwe na nwanza ọkụ egbu ne mmadụ gidigidi gị ọtaba ọjị o. Ọgụ aka na ọkụ ọzọ. Nwanza ata ọjị o. Nwanza ọkụ gbuo onwe ya ọ bụ mmeri ya, si nwanza ọkpa nganga rijuoru wee jụọ chi ya ajụjụ. Nwanza ọkụ kpọgbu onwe ya ọ bụ mmeri ya o. Anyị ga-adọbili ya
12.
Maka ọbụ esebe otobe agọlị ya ọ na-aga. Biko ife onye mmadụ ga-ekwu gị taa, ọ bụrụ na o nwee onye na-ada n'oyibo n'oge nso, ị na-atapiri ya nwa obele. Na-atapiri ya nwa obele maka na ekwugo ife anyị na anyị chikọ na oge ọ na-akpọsi ọjị dị iche iche afa. Ọ bụ ịna-ene anya n'akwụkwọ, ị ga-afụ na ife dị n'ebe a ka ọ na-akpọ oge niile afọ. Aga m eji okwu chi na ya ọzọ. Mana o nwere ife onye mmadụ ga-egosipụta gbasalụ ọjị. O nwere ofu nnukwute oke mmọnwụ bụ Reverend Father Professor Jerome n'ebe a kịta. Mụrụ m prof, ọ bụrụ na ị nọ ka ndị mmadụ fụke nne gị. Ke prof, biko kụbalịa aka ozugbo. Ọ bụ oke mmọnwụ ka ọ bụ. Ife m ji wee kpọ na prof bụ na oge ọ nọ na nna-ekwu gbasara ọjị, ọ n'Imo State University ka ọ na-akụzi. O wee kwuo na anya ga anọghịla ebe a, o nwere ife ọ gwara m na-atụ amụ. Ọ sị na ọjị ndị Igbo, because the kola nut is a seed that can be white and or yellow or red. From the tree of the genus kola, that is the proximate genus proxima, with the differences you can have that are specific in terms of kola acuminata in kebo oji Igbo. Prof si na kola acuminata na ọ bụ okwu Igbo ka ọ bụ. Ọ na-ata ata, ọ si na akụme gịnị minata, maka na akụlu onu ome gịnị. Onye ka na-azụ agbala aka na-eme gịnị na-azụ ana, onye ji na-eme gịnị anakọ. Agbala aka azọ ana, onye jiji ya na-akọ n'olube mụ n'omume gboo n'obodo. Agbaba aka azọ ana, onye jiji ya na-akọ n'olube anyị n'omume gboo. Ọ dị ka ndị na mba obi akene na chi egwu agbano. Ọ dị ka ndị na mba obi akene na chi egwu agbano. Anaegwu anaeme ego. Ndị egwu na-enye ekene o. Anaegwu anaeme ego. Ebe dike batara ihe ga-eme o. Ozugbo ka anyị dọbili edu abụ. Ọ maka prof, o nwere ife okwuru gbasara ya. Ofeladro, okay. Omezi asị mụ na nke ọzọ a na-akpọ kola netida. Unu mana nke afọ nke ndị Hausa. Asị mụ na nke afọ bụ nke na-etida etida. Ya bụ, ịta nke ndị Igbo akụ eme gịnị, aminatala gị. Ịtazi nke ndị ọzọ, ome gịnị, otida mmadụ. O nwere oge gbasara ọjị, a na ọjị nwere nsọ dị iche iche. A na-egosi ọjị. Echi ọjị, egosi ọjị. O nwere oge a na-egosi ọjị anọghịlị anọghịlị. Egosi onye a, obunye onye a, onye a, obunye onye a. E wee bunyezie ofu onye, onye maara onye ọ bụ. O nwere ọjị tụba n'ọnụ ya taa n'ogbe. A sị ekele ife ọ bụ, ọ sị, He give this person, I know it. He give me, I eat. Kunu mara ndị dị ife abụ. ọtala ọjị igbo n'ogbe ọ dị mma onye fanata ọjị igbo n'ogbe na Naịjirịa ọ dịrọ mma ọjị bụ ife ofu mkpụrụ ife ma ndị gọọmenti ma ndị omenala ma ndị ụka mere gịnị kwere na ya ọ bụrụ eziokwu ma ndị awụsa ma ndị roba ma ndị igbo kwere na ya o so n'ife VC kwuru a ga-ekwu ya bụ ọ bụ n'ebe a ka a ga-achọba udo na ịhụnanya na ọganihu obodo anyị ma ọ bụ na a ga-achọta nwunye maka na ife jikọtara anyị ka a ga-achọ n'ime bụrụ ife kewasịrị anyị ka a ga-achọ n'ime na o so na ofu nnukwute ife anyị na-atụrapụrụ ndị igbo nwa obere ife m ga-emetụ aka maka na ebe nji okwu agagalewo na ụmụ ihe ọgụgụ dị iche iche nsi n'ọjị wee chepụta m ga-ahapụrụ igbo taata maka na ana m eche ndị a niile mere teoris ma Einstein ma ndị ọzọ ọ n'ụdị ebe a ka fa na-ewe ụta gasị ụdị ife ebe nke a bụ godi na jubilee lecture wee chọọ ka nwee ike wepụta ụdị ife afọ as a paradigm shift onye na-emezi ife ọ na-egosi ife na-egosi ife ọfụ ọbụrụta ọsọ ịbịa kọwasị ife na-egosi ife an innovation ife mmepụta ọfụma ga-enye aka biko na-ene anya ọfụma nyekene m microphone ka ngosi ife ife dị ebe a biko ka a na-eme ife a abịa na nchọcha na kanbod sas nchọcha na ụbi edemede dị iche iche o nwere na ife nwepụta na nchọcha emesịa ndị ọdịnaka bụ ata nkịta o pere mpe mana a ga-eke mmadụ one ma one ife afọ ife mmepụtara na-akpọ kolanọt juice a ga-eke mmadụ one ma one ebe a kịta ife ị na-ahụ ife ifuru ndere na akwụkwọ ọ na-alụ ọ ga-alụrụ ya n'afọ a jizọs ọgwụ na ide atọ ji etisa ụfọdụ ife ga-eme ka obi julia na ọ na-ede atọ ji nwere ike ịnwụ ya mana ọ na-ede atọ ji ma ncha ịnwere ike rapụ ya mana dịka esi ekwe n'oyibo asị we diluted it we prepared it with raw kolanọt juice but we diluted that with so many things that even if you don't eat at all you can drink this and there will be no problem but we reap not only the medicinal effect but also the mystical effect of kolanọt fana bụ ndị ejife iche iche biko sipụta ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a kịta ọ gafete o pere mpe mmadụ one mere ka ọ ga-elu iweli ozigbo ozigbo si bute ifere ka ebe 50 or so ọ bụrụ na ebere na-aga iweli aka ma ọ bụrụ na ị chọrọ ya ọ bụrụ na ị gara na ife ọ na-alụgasị e nwere ụfọdụ ife dị n'ime ọjị unu maara ife ọfụma ke kafin unu maara nke afọ ọfụma ife stimulant oge ekwu na magara asị oyibo n'akụkụ nke a oge ndị igbo na-akpagharị asị na iri na ụmụnne na-akọ gbasara ka ọjị si wee bịa na ana igbo iri na ụmụnne oge fa na-agagharị fa fuo ụzọ chụọ ụzọ ife na ụbọchị na-anọ oge a na-agazi fafu mkpụrụ ọjị na osi ndị ọzọ niile taa ya oge fa marọ oge fa talia ọ bụrụ na o nyere fa ike ma ife amụrụ anya mee arụfasie ike ka nwee ike gaa ije ọfụma wee nwee ike nata na befa nke ọzọkwazi akwụkwọ gbasara ọjị riri nne ndịrị ebe a olulu isii aga m aga n'ime maka na oge adịrọ mana o nwere nke metụrụ aka ihe gbasalụ ọjị maka oge ọ na-ekwu gbasara nwaanyị na ọjị nwaanyị na ọjị ị ga-afụ nwaanyị nwaanyị ka a ga-edujesi ya ga-agote ọjị ọ gagote ọjị a sị a ga-asa ọjị ọ saa ọjị na mmiri si akpụta ọjị o weta ọjị nya na-echekwa ọjị nya na-eme ife niile mana emesịa sị na nwaanyị a gara eme gịnị afụ ọjị ọ dị mma biko gee ntị ana m ekwu ọ bụrụ na ike na-agwụ oge ọ na ike a na-agwụ mmadụ ife na-agwụghị ike ọ na-agwụ na mmadụ na-agwụ na mmụọ ma mgbe na arụfife aṅụ ozugbo ị ga-ekunye ọdụ ozugbo nke ọzọ ọ bụrụ na o nwere ka eze si egbu
eze si egbu obi ara gba ti obremin obo na eze na egbu ina enwe nsogbu eze n'ụzọ ọbụla ị ga-anwụ ya ebulu nwoke nụrụ nwaanyị amụbere ọnwa ị ga-anwụ ya ma nwaanyị n'ụdị amụbere ọnwa ị ga-anwụ ya biko na-egekwe ndị ọfọma o nwere ife ọzọ dị na kolanọt a na-akpọ potasium and manganese na magnesium ife ndị a na-enye aka na obi mgbu ọ na-enye aka ọ bụrụ na ọbara gị na-agba nnukwu ekwuru na nke a anyị mere ya ka ọ jụrụ nwa obere maka na ịtọọ gị tafekwa ya oke ịfụ na abụrụ sọsọ na ị ga-ama anya ị gara lazi ụlọ ọzọ nke afọ dị mma biko imefe ya oke ọghọrọ ife ọzọ ịtụ aka ọ dị n'ife niile o nweke bụ tannins polyphenols or tannic acid bibere ke ndị dị tannins ndị a bụ na ọ bụrụ na o nwere nje ma ọ bụ ọya dịgasịrị n'arụ ọ na-enye aka na nke afọ nyekwa ụmụ ụzọ ife na-atọ orika the caffeine nke a ga-enyere gị aka ime ka ịmụrụ anya mana ịgarụkwa ata nnukwu maka ịta nnukwu ịgarụta na ụlọ ọzọ nke ọzọ enweghị iyuzi as flavor biko ikwu ife a isie n'ime ị ga-afụ na flavor ya maka ọmaka ya enweghị ike ije wee mee mmanya maọbụ ihe ọmụ dị iche iche maka na aṅụ dịka tii maka na aṅụ dịka ife a na-aṅụ aṅụ enweghị ike ije mee ife ndị ahụ theobromin bụ maka ihe gbasalụ hd level ma ihe gbasara ize na ife ndị ọzọ the tannins these are acidic bụ antioxidants ka nwere ike inye aka kwu nje dị iche dị n'ime arụ ife dị na iri ga achọ m ịba n'ime fancha niile edere ya ebe a but there is something I want to reveal which will lead me to the scientific aspect of the kolanut teaching that kolanut has a nature that can be influenced by thought words and sounds because if I not to ego okay design if also the energy level will change now kolanut has a nature that can be influenced by your thoughts, by your words, by your actions. Ya bụ onye kpatara ndụ dị n'ime ọjị. O wetara ọjị, wetara ndụ. Ndụ bụ agụụ, ọ na-agụ onye, ọ na-eme gịnị, ọ na-agụ ibe ya. Ndụ bụ isi, ndụ bụ akụ, ndụ bụ eze. Onye kpatara eji agụ. A na-agwa ọjị okwu onye akpatara a na-aga ọjị o nwee ife ọ ga-abụ ejiri gaa ọjị ọdụ mkpa ka onye dara ata anyị maka ọta anyị sowo ga-adị nwee ife onwe ịgọpụrụ mmadụ ọjị uru n'anya onye igbo na-aga ọjị ị n'anya anya onye nwezi oge nnukwu mma igosi ife ndị a mana ife ndị a fancha juru n'akwụkwọ ebe a akwụkwọ dị almost 180 pages akwụkwọ si aka nchọ ife na-akpọ ịwụ ọjọ ụtụtụ atọ ọjọ ụtụtụ chi ụtụtụ efo akwụkwọ si aka onwe ife adịrị ebe a mmanya adịrị ebe a ofu abịa adịrị ebe a mana nzu dị ebe a ị na-ezu ka anya efo na ụfọdụ oge ọchị na-efo ife a na-eme gịnị a na-agbanwe ọ bụrụ iwu na onye bịa mbe gịda na ị ga-ebute ife ndị a niile ọ bụrụ ọzọ iwu na onye bịabeghị ị ga-ebute mana ọkwa na-eburu onye igbo na-adị eji ụka ị ga-ebupụta ma ndị igbo na-eji ụka ọzọ ka mkpụrụ obi si wee gwa gị ka chi si wega naka ụka si kụziri gị aka m na-ekwu eme asị gị na nke a bụ ife dịka iriji unizik iriji na Germany iriji n'ebe ndị ọzọ biko gee ntị ọfụma ị na-anya mgbe ụfọdụ ịfụ na ihe na-esenye pere mpe
ọ bụ na ekwue etu a kịtasị onye ọbụla arị ebe ji ka okwu esi wee dịrị ọ dọrọ mma nsogbu adọrọ na nke a mmebi ife go ka isi tugwu ka a ga-esi wee chụghị aja. Ndị Igbo na-adịghị ụka aga na-agwa ndị ụka ha bịa rie ji n'okwu alụsị gafe adọrọ mma. Ndị nne oge gara akpụrụ onye Igbo na-adịghị ụka tọdụ aka na abịa kpọta n'ime n'ụka ka o rie ji gafe ọ dị mma. Ị ga na-agwa ya mbọzi o chegharịa ọbụla otu dị ya. Ya bụ na ihe gbasara nzu aga m aba n'ime ihe gbasara nzu mana nzu ka oge ndị Igbo na-akpọ oke nzu ịfụ na ọ gbara agba oke nzu abịa n'oke nzu enwe bụ nzu dike ụfọdụ oge ịka anyị ụzọ na-anọ ịkakwa anyị ma ọtụpụ onye ya ife achọ m ịba n'ihe mana nke a bụ nzu nwoke na nke bụ nzu nwaanyị. Nzu bụ obi ọcha na ndị Igbo ọ bụrụ eziokwu ndị Igbo sa nzu bụ obi ọcha ka bụ nzu nwaanyị abịara nzu nwaanyị biko na-ekekwe ntị ụmụ nwaanyị gbara ịtọ enwere nzu inyom nwee nzu ada biko na-ege ntị o nwere ife ụmụnwoke na-eme ụmụ nwaanyị nwee ka ọ si edere nwaanyị na-eme ihe ndị gbasara ọjị ị sị na nwaanyị agara ịwa ọjị mana ife ji nwoke na nwaanyị sị na nwoke nụọ nwaanyị na ha na-ebi arọ atọ na arọ nke mbụ nwoke na-ekwu na nwaanyị na-ekwu nwoke na-eme gịnị na na-ekwe na arọ nke abụọ nwaanyị ebido na-ekwu nwoke na-eme gịnị na arọ nke atọ ka ndị ga na-ekwu na nwoke na-ekwu nwaanyị a na-ekwu ndị agbata obi a na-eme gịnị arọ ịtọ nwoke na-anụ nwaanyị nwaanyị bịa na mbụ ebunye ya oche eze obebe lọya nwaanyị bịa na mbụ ebunye ya oche eze obebe lọya obe izo na-abanarị ya oche eze bụ ya onye isi dịbụ na ebebe lọya agbata obi aṅa banụ ntị dịbụ na ewere na-asị lọsịla si melu pilo biko o nwere ihe gbasara ọjị nchọrọ ka igbo na-ege ntị gị dajide n'aka wee na-ana that there is something beyond the material condition of kolanut nke a gofu onye kpọsị nọ kolanutology so today we are into kolanutologize kolanutology na aga na-agụzi ọjị dịka na-agụ akwụkwọ ndị ọzọ biko na-ege ntị so the Igbo people gave kolanut an essential nature and quality by removing kolanut from the bush or the forest and dedicating it for the use of the sacred ọjị dị nsọ maka na ndụ dị n'ime ọjị o ji anụ ife a bịa n'ọjị ụdị a dị iche iche akarị m ekwu gbasara ya enwere nke a bụ pelempe bụ ọjị ogbi ọjị mmụọ ọ na aka ga esi wepụta igbo teogenesis na igbo teology ọjị mmụọ ọjị ifụrụ ọjị filiv ọjị akwụnobi ọjị kpụrụ ka akpụ ọjị a amara ebe o si bịa na n'igbo ọ bụ ọjị mmụọ onye batara mmadụ bịa na ebe gị ịgba mbọ tụọ n'ogwe weta ọjị nke mbụ ọ gbọrọ agbawa ọ bụrụ ifirifi weta nke abụọ ifirifi nke atọ ifirifi fụ na ị garozie enwe ike inye onye afọ ọjị ọzọ ibe gị na-atụpụ ya n'azụ ụlọ o nwere aja a na-achụgharị gbasara ya ọjị ogwe ọjị ifirifi amarọ ka o si wee bịa na n'igbo amarọ ose mmụọ bịa amarọ nke ọzọ ọjị a abụrụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị kedu ka esi ama ọjị nwoke na ọjị bụ nwaanyị in the lobing of the able kara not you have the male lobe and the female lobe now when the lining in the cotyledon or in the lobe of the kara not when the line from one end of it runs unbroken to the other end it is a male kara not mụna nwata kelo ga wetara m ife ozugbo but when somewhere along the line that single line breaks into one or two or more lines, it is a female what? Lobe. Not a female color, it's a female lobe. So we have gender issues in colonic lobings. Oji nwere ike bụ nwoke ma ọ bụrụ nwanyị. Nke a gasịa bụ ọjị kpụrụka abụ. E nwere ọjị ọkara na abụ. Nke a na-agbakarị na nke a na-akpọ n'etida. Ọ na-abatasịa etida mmadụ. Biko na-ege ntị, nke a ịfụrụ. Ọjị ọkara na abụ. Ọ na-aka ka ngịsị na-esiwepụta Igbo cosmogenesis na Igbo cosmology. Biko ndị nne m ndị bụ ndị ọka mmụta n'ebe a. Sisi ebe a etu a ka esi wee na-egbo mmụtakasị agụmagụ dị iche iche. Ọ bụ na ị na nke anya ịfụ na ọ bụ eluigwe bụrụ ụwa. Ịjụ okere ebe ọ chọkara abụ osi, o si ọjụ ogbi, ọjụ mmụọ, ebe a ka osi, nwere ebe ọzọ osi. O nwere ebe osi. O si n'ọjụ mmụọ. Mana ị na-ezie ya anya. Ịfụ na ị nwere ike sị na ọ bụ nwoke ma ọ bụrụ nwanyị, mana o tiri mbamba nnukwu. Laa na nnekwu afọrọ ọfụma n'ime, o tiri mbamba nnukwu. Ị nwere sị na ọ bụ nwoke bụrụ nwanyị ma ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ nwanyị. Nabata ndị Igbo ji aga Ịbọnị Ịgbọkwụlụ Ịbọnị Ịgbọkwụlụ. Eluigwe na gịnị? Ụwa. Nwoke na gịnị? Nwanyị. Mmụọ na gịnị? Mmadụ. Agụlị ya na-aga. I wanted to establish Igbo computer science from this, the binary operations. I will still do that. But this establishes the Igbo cosmology and the Igbo cosmogenesis, how the world came to be and what the world is all about in its substance. Because ọ bụ na ọjị ana m egbue chafichaf. If you're not in our work, because ina obula akwa goloba ka o si masi. Ọjị ikenga. Biko gee ntị gbaa. Ọjị dike. Ọjị dike. Ọ bụrụ na mmadụ bịa na ebe gị, ọnyakpata m ji si nwe ife nọ n'anụ ife. Ife ahụ bụ ile ọjị. N'ime ọjị, o nwere ife dị kpụrụkpụrụ jikọtara ọjị niile afọ ọnụ na ndị gbara agba. Ka na-atụpụrụ ndị mmụọ. Ọ bụrụ eziokwu. Ire ọjị dị n'ile ọjị. Aka ji ọfụma dị na-abịa. Egwu na a na-aga ọjị na-aga ọfọ. Fafa fụgo ịtatụ. Ị na-ekiri fafa na-ekiri. Biko, ọjị ikenga, ọjị dike. Ọ na mmadụ bịa na be gị. Ị gọzi ọjị wụọ ọjọ ọba atọ. O nwere ozi onye tụsi ịgwa gị na onye nọ na be gị dike ka ọ bụ. Ya bụ, sịnị ihe ọjị bụ na ịga ọjị. Ị ga-agwọta onye bịa na be gị. Gwọta ọnụ dike ka ọ bụ. Mana biko gee ntị. Ọ bụrụ ọjị afọ ịwara dị atọ. Ọ na afa ncha niile. E nwere ndị na-asị na ị ga gwuo ihe gbasara ọjị, asị na eji ọjị agba afa, eji wee agba afa. Mana ka m gwa gị eziokwu, afa a na-egwu, ọnọdụ gị onye ọbụla na-agba ya. Maka ndụ ka ị na-afọ na-awa ọjị, ọdọkalụ, ọtụnye, dọkalụ tụnye, ọ bụ alụ ka ọ bụ. Ịwazi ọjị, ikpele n'aka etu a, wee wonye. Wonye n'ọkụ ọjị ma wonye n'afere ma wonye. Nke a dị iche na nke ndị na-awụ na na-awụ n'ala. Mana nke afọ iwunye n'afere, ị nekwazi anya, ị ga-afụ afa si wee n'ọdịgasịa. Ọ bụrụ na ọjị afọ bụdo iru na anị fana atọ, gụta na dike bịara ebe gị bụ nke na-agasị obodo. Mana fanchacha iru n'enu, gụta na nke nwere ike inyere gị aka ka ọ bụ. N'ụfọdụ oge, onye ka m ji kwuo, o nwere ka a ga-esi kọọ ọjị, ịbụnye gị ya, ị taịmụ ịkara taịm. Agụ ọjị megidere gị ka na-abụ ịgọpụrụ mmadụ ọjị. O nwere ọjị a ga-agụ megide gị, ịta anyị nsogbu ga-adịrị. Ya bụ, o nwere ife dị n'ime ọjị nchọ ka ndị Igbo ghọta. Ọ bụ ife a bụ ife omimi. Now, in a no jania, only he also, you call it the substance of the Quran or the substance. So you have the matter and the substance. Gava da Fianya, Managavu Oku Nana, Namu, Gage the Jan and Gav. And we go see Oji, Oji and Wavered in me, many we get Gola Adjubin on my going Oji. Biko ka mbuefie chafu isi na oji abala ato gana nke gbali isi nke abali isi bo ojo ogbando obo oji abo oji na enyezo na ni igbo frasi na odi mma frasi na odro mma odi mma makana oji gbali isi abugo oji ikenga na abo mani ikenga bu moke na ni igbo oro nwanyi nya bu na ogo na mmadu wel oji ife na oji gbali ikenga ngologe na ko ya na Unizik FM ngoroma kana ma agenda issues na jumba salia oji bale isi biko gent of ma these are mysteries obuna onwe nwoke na ato nwae na ato ndi gbagara atani ke na give obu na nwae na nwoke mego gine aha logo ma na nwoke no disi na nibo makina anye fo na oji mwo oji buruka abo oji akuno obi onwolo nwoke onwolo nwae Ojo kalanabo, mwono mwoke, mwono mwaye. So ge mmadu potalife na oji, buna oji kenga, bu mwoke mwoke. Gosi na oge kesele, oge mwo buchine kele, enigwe na uwa. Oge kesele uwa, iyo oze kele bu mwoke. Ndi kwa nasina, shiku woloke mwoke mwokene, ewele. Onya batale, oha ata. Kenga, haka hata, hacho ita ihe mekini, atupo funke wae, tufuwe, wetae. Mane, ifu basikale yebuna, oji afu bwa ifedika, muke nabu wae nano, fata. Obu afu muke, wae yise, he mekini, hata. Na, on the speaky way to afu. Mana barana muke na to wine na to agara tai aga tupo wine tupo tai abia onya batalo ojia eji ojia eji le meso so mena na igbo ha ji etikwe si no odina na igbo onwe venture na na odina na aga ma bani me ma konwe ben ko wala ihe bu ife de kageda ipo ojia ne odina na ko bu igopolo mmadụ ọjị ọdịnala ụlọ omenala mana ịta ọjị bụ gịnị omenala ịsọrọ mmadụ ọjị ịta ọjị n'ife ndị omenala mana ịkpụ ọjị ana nke nwee ike iji wee chọpụta onye zuru ori ma nwaanyị gburu di ya ma nwoke gburu nwunye ya obi adịghị unu mma kịta biko na-ege ntị oge izizi nwaanyị batara n'ọjị bụ n'ọjị gbara anọ ọjị udo na ngozi ọjị afọ na n'ụbọchị na anọ wee dị gabazie afọ ọjị niile adị na akwụkwọ ma oge a maka ịbịa na ọjị gbara anọ nwoke na-abụ nwaanyị na gịnị nwaanyị na-abụ e nwere ife ndị igbo na-ekwu emesị aga m etinye isi na ife chineke kwuru maka ife a nna agwụrụ gbasalụ ihe a na-afụ anya na nke a na-afụ anya ụlọ sọsọ na n'igbo ka ọ dị bụ n'akwụkwọ na-agụ akụkọ ka nsi kọwụtara nụ gbasara sayensị n'ife ndị Itali kwuru na ka o si edokwazi na ụka na onwe maka eme ka ọlụcha ife chineke gwara anyị ka a ga-eme ọ bụrụ eziokwu ife chineke gwara anyị ka anyị ga-eme biko na-ege ntị oge izizi nwoke ya bụ ebe na n'igbo kasịrị igbo na-adịje ụka maka na akụzigo lọjik nnukwu ndị ekwuokwu ana m edozi ọfụma ka ị ga lesi na nkwufiela ekwufie onwezi ife ịghọtafiere nke awụ abịa na igbo na-adịje ụka asọm igbo na-eje ụka o bịa na igbo na-adịje ụka ọ bụrụ na maka ịchọ inye ọjị nke a na ụdụ nye ofu ọjị ebe a na-anụ nwaanyị asụ ọjị nke mbụ So anka bovroga so no so isato drekabazi multiples of four. Ona aso ojavo obo afiana no bosi nanu. Obu noge a win ojavo na fele. Obu na ojina abone nine. Ojina bo mwai ne nine inu. Ojina bo mwukene nine nana. Nungulo mwukene nine inu. Biko ne genti. Ogine bata ni bona ade joka. Ovroge analuo dingwa nyafe mwa. Let me tell you, in moral theology, every moral action begins by an intention. So there's what's called consciousness and intentionality. I'm not saying you're going to, oh, even on image, be fair, uku, mwa, omu, metota. I go dodge, go dodge, go dodge, oja, oli, ye. Oh boy. I go to church. Church, I follow Omomo. Onye ta Omo. Namu so somwa enwa. Ota Omomo. Ni bona de make you know. Ni ane ku ge fara kuli. Iku ezio kune di ni me. Magama ni bona juoga. Chineke gwa na ina. Anye kare defender o. Second Corinthians 5:7. All things have passed away. Everything is now. And you don't know if he has an offer. Enjoy the back again. Your own. Or Joe Balaka. Or Joe Balaka. Or Joe Bano. Or Joe Balisa. Or Jackanoba. Nibosina. Ije Buaka. Buaba. Bulumbo. Bulese. Aguaga. Aguaga. And if one if we be. Oje basoroja samwana samade enwete gomo oje balo orunano ode orunano bigone genti ga inga achikoba ye basalo oje ni ifona alu oge nya buna ridinne aga magazine na ebenga emeso si benga yonde mado wigo ihe ndani ne de neba iluo wele goloba ko se masi orika orika basalo oforonde ihe ndi igbo ne mena of symbolism to make what is implicit explicit. Implicita explicare. Or what is explicit, implicit? That's why I drew a difference between symbol, symbolic, and symbolic. When you say symbol, now, what is of symbol, in parentheses, of symbol, is both symbolic and symbolismic. But there is an extra care taken to make sure that we are dealing with invisibility in symbolism. Because the symbol, the symbolism is invisible. So I am talking about a movement from what is material to what is immaterial. That is when you abstract from all matter. That is metaphysics. The science of suprasensible reality. So that's why I coined that neologism in such a way to center it around invisibility. Because the substance we are talking about cannot be seen. Energy cannot be seen. But you can see the movements. So anytime, just like whatever you see has another dimension, that is spiritual, that is unseen. And at times, that dimension rules what happens in the material dimension. Just like we say, the more you look, the less you see. So anytime, like the science you are, I'm going to talk about, will come from that aspect or what I call symbolismic universe. Not yes, it is from the symbol, from symbolic expressions, but it is invisible. It is a deposition of symbolismic meanings. So note why I coined that word, so as to jump, not completely away from the symbolic, but to express something that will get me into the substance itself. E, the quod, esse habet, esse, said not in alio. That which has been in itself, and not in another, as a subject. So I want to make a reference to the higher dimension that the church must bring in. I will just quote a few things for you to read. Like I will make a reference to Fides et Ratio of John Paul II, an encyclical in the year of the Lord, 1998. Another one is Mysterium Fidei of Paul VI, 1965, Mysterium Fidei of Paul VI. Also, Ecclesian Suam of Paul VI again in 1964. And the Lumen Fidei of Pope Francis, 2013. There you can see that at times you penetrate the substance with faith and with a kind of rational faith, a faith that is not opposed to reason. So note that. After all, you go to Hebrew chapter 1, there's this So let me conclude by opening to the sciences. That's all. And I think in the next 5 minutes I will do that. Please go to the section at Otule. You can read that in Persist 1. Mana odenyere ife ndi igbo kpọrọ ọfọ onye ngozi ode gbasara aja akarama akpafa ndị afọ mana ọgwara anyị ife ndị igbo gbara aja tata ndị egwu gbasara ọjị onweghị n'ebe a ghọta na afọ ọjị bụ ete otule fọrọsi na ete otule nke ịkpọ na ekpe ọya etu afọ ọ ife afọ ọjị gaa chọọ ya ebe ọbụla afọ izizi ọjị zara na ndị ọzọ o nwere ka nsi wee si na ewepụta ka ọjị si jee dowe bụrụ ọjị ọ dị na page 61. Achọrọ m metụ aka maka na ọ bụ ụfọdụ ndị okenye n'ebe a nụrụ bara ife afọ mbụ. Biko gaa na page 61 afọ Igbo Theology and Igbo Theogenesis. Ọ ife ndị a ka nna achọrọ ka mee ife visi gwara m na o nwere ife a ga-edobele ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo dokwuo mahadum. So today, there's what we call Igbo theology. Igbo theology. But note, we're not trying to say that Oji Philip is God. It is not God. But symbolically. So you see, that theology is a symbolismic theology or a symbolic theology. All or symbolismic, the way I put it. Biko, n'ọjị a, anyị amara ebe o si wee bịa. Anyị nọdụ wee fọjị afọ. Mbọchị fụrụ aka ọ fụrụ. Mana ọ gịnwa fụrụ ya. Ọjị mmụ. So I said, the Igbo may have come to the idea of God through other means, but I'm of the view. God, not as an article of faith, but as an article of knowledge. Came from the symbolism of the noblest colonel, Oji Philippi. Let me just take it that way. Theogenesis has to do with the coming of God. The genesis of God. So both the theogenesis and the theology itself can come from the symbolism of that particular colonel called noblest colonel. It's a new science which can be studied. Then Igbo cosmology. E kwuru sị na ọjọọ kala na-abọsị n'ọjọọ ifilifu wee bịa nwere ezi ebe ọzọ anyị ma o si wee bịa ogo kewala abo ogo kewala. And I say, Igbo cosmogenesis, that is how the world came into being, is just easily discernible in the Igbo two-lobed kolanut, ojo kolanabo, whose substantial symbolism indicates heaven and earth. That is the reason why, while some scholars say it is genderless, others say it is male and female, while others say it is all females. But I must establish that is gender modification being receptacular is cosmic in definition. I will leave it at that. Igbo anthropology, anthropogenesis, and the gender science. So the first time human beings came into the colonaut lobing is in the three-lobed colonaut and the four-lobed colonauts. Okay, mari bido, but I don't know. I'm not sure if you're going to know. I don't know if you're going to know. So there you can establish anthropology and anthropogenesis. And already you can see that Igbo sociology, sociogenesis, and public administration is already there. Because in any Igbo society, you have God, the spirit, you have the world, you have human beings, you have other things. That's sociogenesis and the sociology, as well as public administration. Then there is a... Yes, I know. I'm rambling out, please. Just a minute. 10.7, Igbo-African mathematics, physics, and astronomy. For the man, Oja Naba, Oja Samoa Sammadi, Ndi Obalo Tule Bulu Obalawu, Nijie Agani Kiri, Agana Mo. The symbolismic universe of the Kolanut, in the sense of and with reference to the originless origin of God, the origin of the universe, the numerical lobings of the Kolanut typologies in relation to male and female gender modifications raise questions about the reality of Igbo mathematics, physics, and astronomy. The numerical and topological quantities, relations, order, and operations of the different colonauts and their lobings define Igbo mathematics. The structuring, interrelation, and behavior of the colonaut and their coordinations of the universe in terms of matter and energy define Igbo physics. And the analysis of the matter and the energy of the colonaut and their lobings in terms of celestial objects and the phenomena define Igbo astronomy. The theoretical foundation of Igbo mathematics, physics and astronomy is similar to the Oji Ifilifi. I identified a zero center. I went into the binary calculations of zero and one and developed through ancestor relations, numerical relations, the reality of the trilogical sciences I talked about. Igbo mathematics, Igbo physics, and Igbo astronomy. Because if any ozo, the name Aukwa, we if any ozo, if any chole gulo, or the name Aukwa, and make any chineke na, I have established the symbolismic universe, and you have seen one of the products of that universe. I called it symbolismic medicine, the colonaut juice. Open the Ngogoi, Iga Foka Odi, Maloma Odi Oto, Oifega Edoziaro, Nyagi Ike, Bangwa Onodogo, Open the Wene Wagenambulo Bigi, Iga Fene Ngosia, Obia Digemma, Ekusena Oya, Oya di Boom Madi, Obongu de Boom Madi, Obrizu. I go more than no go. I go only go. I can go 100 and all that. Fancy na lolo of ma. We chop down all yadi boom man. Then why? Obu no ye na ya. Oga na na fa Jesus. Obedi jamuna. Obu ngu ne boom man. All yadi boom man. Ya bona anama ekene madin chani ina. mmadụ ncha niile. Ọ bụrụ na ị gaa na ebe nkenele ekene, ị ga-afụ ka m si wee kene mmadụ ncha niile na page 70. Ekene Chukwu, anyị kene Chukwu maka taata, kene ndị kụziere m na primary school, kenekwazi agbago m okere afa maka onye kụziri na seminary na ndị ọzọ, kenekwazi ndị kụziere m n'ebe dị iche iche, ekenekwaziri m n'ụzọ pụrụ iche ndị mụ na fanọ na department afa ajụrụ n'ebe a, Prọfesọ Joseph Atobi Ogwejiofor onye n'ebe a, Prọfesọ Marabuji Dukọ, Prọfesọ Ike Odimegwu na ndị ọzọ wee dị gabazie afa ncha anyị jụrụ ebe afọ. Biko onye ọna zalụ ka o si wee chi. Ana m ekenekwazi nna m ukwu bụ Mosrin Dr. Valerian Okeke bụ onye zitere mmadụ ka ọ nọchite anya anyị. Ana m ekene ya na ekene m nkenele ọfụma n'ime akwụkwọ a. Na-ekenekwazi Ọzirai Bishop of Onitsha Mosrin Dr. Dennis Isiụzọ. Na-ekenekwazi ndị niile bụ ndị mụ na fana alụkọ ọlụ na otu niile otu ngwubere dịka Sodapsat, Halmasin na ndị ọzọ. Na-ekenekwazi n'ụzọ pụrụ iche ndị niile bụ ndị obodo nọ n'ebe a na ndị enyi m na ndị mụrụ ha na-akụzikọ nkụzi na ndị kụziere nọgasị n'ebe a. Ana m ekenekwazi Vice Chancellor anyị n'ụzọ pụrụ iche maka ọmaji ohere o nyere m na nkụzi a na-enye taata. Na-ekenekwazi ndị so ya wee na-alụ ọrụ bụ ndị kpọgara afa kasị ndị nọ n'ebe a. Ọ ga-adịrịfa mma. Ana m ekenekwazi ndị niile bụ ndị nyegokwaziri lecture mbụ wee na-asị ka onye si wee chi ka ọ ga-esi wee zelụ. Ndị faculty mụ bụ ezinụlọ anyị malụ mma. Ana m ekenefa sub-dean mụ n'ụzọ pụrụ iche Dr. Kanayo Nwadialo, ndị nkụzi niile, professors niile wee na-asị na Chineke ga-agọzi ndị mmadụ niile n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Onwe onye makpara afa ekene ka. And I will end up by demonstrating something for which I am known. I want to now thank the golden audience in many languages. In the Italian language, I will say, Vi benedica Dio omnipotente, say amen. In Latin, I say, Benedica vos omnipotens Deus. In German language, es segnet euch der allmächtige Gott. In Spanish, la bendición de Dios todopoderoso descienda sobre vosotros. Una nozinka. Uma chinego gadele gemma. In French, que Dieu tout puissant vous bénisse. Shout amen. Ka chinego ziono na na mwana monso.
Thank you. May we sit. I must I always have a nugget. I always take out a nugget after every inaugural lecture. Please, may we just sit. Let us sit, let us sit, let us sit. But in this particular lecture, I am confused at what nugget to go home with. I'm only going to go home with one. I'll be very careful the way I eat Igbo kola nut that I've been prayed over before I get what we call orakwo or uke. Mana omo kwele hope onyala anyi na onye kwere na Jesus Christ na oyai atahia manafe. Amen. I will use this opportunity to recognize Senator Stella Odua, who is ably represented by the communications manager, SN Nianonso Chude. Please round of applause for your esteemed presence. And I also have in our midst our very own former SSG, Oselo Kayen Riobaze, on a web, because you're welcome. And the lecture was going on, a personality or personalities walked in. Ambassador Dr. Ramas Okoyasos, Ezoba Akaji Ofo Nri, Igbo Buruburu, the custodian of Igbo culture, Biko Nenyeka Ono Eba, in flesh and blood. Thank you very much. Now, the distribution of any package does not make noise. Please, let us take it easy and go straight to the. We are through. We go straight to the next item here, which is the decoration of the 50th inaugural lecturer by the Vice Chancellor. So I will call on. Professor Iman. Okay, Professor Jerome. Yes, to come up and also call our own Ulu Kanachukwu, the Able Vice Chancellor, Professor Charles Okechukwu Simone FAS. Biko, onebogo taka na akwaka. Ewetanivaji acho Father Bona mma na odo kwano fele. So that we get the decoration going. Because Brother Damian Ofona Gorona Eba, President of Communio Santoro, because Siko Ali Aka, Makando Eba, Koemecha, I will forget. Thank you. Visitor.
Thank you. Ladies and gentlemen, this is time to decorate our lecturer, the most recent inaugural lecturer, Visisa, now giving you the medal.
Thank you very much, representative of the chairman inaugural lectures committee. We must confess that indeed today has been very wonderful. I thank God that we're not inundated by the change of energy in the hall. We didn't fall down under the powerful anointing. But we thank God. It's my pleasure on behalf of Council, on behalf of Senate, on behalf of Congregation and Convocation of Nnamdi Azikiwe University to decorate the 50th and so to say the golden inaugural lecturer of this great university, in the presence of very Reverend Professor Bona Christus Uchenna Omong. Congratulations.
Um, Bikono, we will take our vote of thanks immediately. But before that, let me quickly recognize the esteemed presence of Chief Romeo Zomuka. He's in our midst. We also have here His Imperial Majesty Igwe Frederick Nwajago, Igwe Ibiligogada of Isiago Kingdom. Igwe, no. Because Ikuaka, I will say a vote of thanks. After that, we take the closing prayer and a few announcements.
Thank you, Mr. Vice Chancellor, sir. Distinguished ladies and gentlemen, permit me to stand on existing protocol. Allow me to recognize our former Vice Chancellor, Professor Peter Ejiofor. Peter Ejiofor was the person that made us a professor in 1998. And appreciated us. That year, we were just six professors. That very year. And they invited the university community in this hall, this auditorium, provided drinks, killed cows, and appreciated six of us. Prof, thank you very much. You're welcome. Let me thank the most recent inaugural lecturer, Professor Bonaventure Umog. We thank you very much for the lecture. We are happy you were able to sustain our interest for almost 2 hours. Inaugural lecture normally lasts for 1 hour, but I don't know what happened. He went into extra hour. We thank you very much. I'm happy, and I feel that most of us have learned so many things new about kola nuts. It is not a question of taking kola nuts or going to the market to buy kola nut and eating it. Now we know that there's so many mystical reasons, so many ideas or important reasons attached to kola nut. And because of the way the lecture was presented, I'm sure many people have not actually understood the thing very well, even though he was always making references to his text. And I am appealing, Prof, any person that comes to you for further explanation, you will kindly receive that person. We thank every person, those of us that have abandoned our assignments for this morning or this afternoon, and was here to listen to this inaugural lecture. Thank you very much.
Thank you very much for the vote of thanks. Before the closing prayer, I will make some announcements. All the students here for this lecture should move for their own refreshment to the Faculty of Arts auditorium. This is strictly on a need-to-know basis. Move to the Faculty of Arts auditorium. Whether you are SUG, you are Zenoso, once you're a student, please go there. Lecturers, members of staff, and all our esteemed guests, there is a tent along the Express Hollywood Event Center. That is where you will get your own refreshment. Then members of Father Bona's Communio Santorum, we have their own refreshment in Communio Santorum. Am I right? Good. Biko, Ike Delena Wajana Wajako, Vune Gua Wakawane Boom Madam. Onyamale Beku, Nyajeve. Kayare Duakanon, Mawa, Wabaji, Kene Soap, what would he send us over Father? My visitor, with your own permission, let us also very importantly, for us to know that the next inaugural lecture will be given by no other person but a sojourn. Anyway, you don't matter ever. Surgery will start taking place right in front of us. The deliverer of the lecture will be no other person than Professor G.U. Chianapana. Please, a round of applause in anticipation of what is going to happen. Prof, you don't get it, but so. May we clap for our Vice Chancellor. I could just say I'm going to reason. Every tradition, a positive tradition, goes by consolidation on what has been achieved. Kitazi, Anna Potana, one inaugural. We are almost into the next one. Before I'm going to say, a matava, a make woman inaugural in Kem. Please, that is a giant stride, and all in the spectrum of Division 200. Ulukana Chukwu, Oyadele Inamuma. Thank you very much. Now, I will call on the representative of the Archbishop of Onitsha Diocese, His Grace, Most Reverend Dr. Valeria Anoga. He'll be represented by Reverend Father Patrick Bosa of Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Anambra State, the Political Science Department, particularly to lead us in closing prayer. Please, when we rise after the closing prayer, we take the Unisic anthem and the procession will leave in reverse order. Dikono. In reverse order. Nobody should clutter the entrance. There will be enough time to greet Father Bona. And I think there should be a photo session outside immediately. This is good. The photo session will be outside immediately, but the procession will be in reverse order. Because I Kwanyalo University Ugwu. Daluma. Father.
May we stand for the closing prayers. A moment of silence and thanksgiving to God for what He has done for us today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our help in the name of the Lord. God our Father, we thank you for today. We thank you for this inaugural lecture. You have not ceased to feed us in body and in mind and soul. We thank you for the gift of this university and the gift of the lecturing professor that gave us the lecture today. May we continue to grow in knowledge of you, knowledge of the world you created, knowledge of ourselves, knowledge of our tradition and values. May we beautify the world you created through this knowledge, through Christ our Lord. And as we go, Almighty Father, may your mercy lead us home in our different destinations. May we go in your peace, go in your love, and go in your providence through Christ our Lord.
Amen. I request my fellow